Ibintu byarayi bubaye ko Big Fizzo ni byari bwabe n'umunsi numwe kumuririmbyi numwe uhano mu gihugu cacu cy'u Burundi. Big Fizzo niwe king, niwe muririmbyi twubaha mu gihugu cacu cy'u Burundi, niwe karorero, niwe aserukira abandi. Ariko ibintu birayi bimubaye ko uno munsi byarayi bimubaye ko umusa yakira the ban. Guys, nukuri ku Imana mumbabarire je ngoma ndabivuge. Kandi Fizzo vraiment reka tumanze tugaruke kwanza ngene ikuntu organisation yari imeze yo kuja kwakira the band. Organisation yari teguwe na bamwe bategura igiteramo aho bamuhaye deal randri promoter yo kurondera bamenyesha makuru bose bahurira kuri Palais des Arts. Palais des Arts bamenyesha makuru baho bahahuriye igihe cy'isaha isaha indwi yani saa saba 13h mu gifaransa sivyo, maze abamenyesha makuru barahashika. Bamaze kuwashika birateba saa munani iragera abamenyesha makuru ari hajya ari benshi babura ukuntu bashobora kwiyunguruza. Birateba saa munani na nusu niyo bisi zashoboye kugenda. Ariko ikintu cyandyoheye ni uko abamenyesha makuru baramwumviye Landry bien vraiment, barashika ku bwinshi, bisi ya mbere iruzura, bisi ya kabiri iruzura, abamenyesha makuru barabura aho baja. Vraiment abamenyesha makuru bubahwe baramwumviye Landry kabisa, yabikoze neza, yagize ikintu no kwita promotion nziza. Urugendo ruratangura, abavuza ingoma nukuri kwa munga abavuza ingoma bari benshi cyane, bari biteguye kuja kumuvugiriza ingoma the band. Ndibaza mwarabonye ama video amwamwe mwarayabonye yaramaze gusirikira mwarabonye ukuntu byari bimeze abavuza ingoma baramuvugirije the band. Rero tumaze gushika ku kibuga cindege, reka tushike ku kibuga cindege, turashise ku kibuga cindege, the Ben arashise ku kibuga cindege. Okay, the Ben arurutse indege, the Ben arasohotse mu kibuga cindege yakigwa n'abamyeshi makuru benshi mwarabonye ku mafoto, yakigwa n'ibihangange byinshi. Ariko imbere yuko the Ben asohoka, Big Fizzo yaraje muri V8, yaje muri V8, okay, V8 ya blanc yera, arashika neza mu kayombero bukebuke arinjira muri airport. Amaze kwinjira muri airport bano munkurikirane imbere ko mwandika ama commentaire, hari kiganiro ko gukora ama commentaire narayabonye kabisa. Abanyarwanda baravuze ati yo capitaine uri kuri duharira mu muziki wacu. No, uyu munsi nje kubabwira ukuntu Big Fizzo yahuye n'ibisanga umunsi wo kwakira the band, yahuye n'ibibazo bikomeye. Big Fizzo yaraguye mu mazi mu gahundwe. Big Fizzo. Bise bigenda gute rero, Fizzo arinjira amatsi kwinjira muri airport, arashika neza, aramarayo iminota ishika kuri 10 akiri ndani ari kumwe na the Ben. Landry promoter ndamwegira ndamubaza ati Landry bimeze gute ko umwanya uri kuragenda, birangira gute umwanya uragiye, abamenyesha makuru batanguye gushavura the Ben ko atari kwaruruka, bimeze gute? Landry ambwira ati capitaine humura sha, hari ibintu turiko turategura neza, hari ibintu biriko birakogwa neza hariya byo gusinya impapuro byo kuraba ibintu bazanye kugira control. Mu mwanya muto gusa nza ndamubona the Ben aramanutse. Amaze kumanuka the Ben araza azananye na Big Fizzo, azananye na Babu, azananye na madame wiwe, madame wa the Ben. Barinjira barasohoka, basohotse ikintu cyabaye rero gitangaje nuko kuko akujya kuntu musohoka mumanza gufata amafoto, aba journalist baraza bakabafata amafoto bikaryoha. Riri gitangaje nuko abamenyesha makuru wa mengo ntibamuzi Big Fizzo. Wa mengo Fizzo ahubwo ni ikintu kimwe batazi, urumva? Umengo nubwa mbere bamubonye n'umuntu batazi, umengo simuririmbyi w'umurundi. Bijya bintu ni biki, urumva? Bagize ikintu kino kwita ignorance kumwinyora Fizzo. Wa mengo si Fizzo kandi, wa mengo numwe mu bantu baje kumuraba Fizzo hajya, wa mengo numwe mu bantu baje gushigikira Fizzo. Nico gituma mutigeze mubora amafoto, amafoto meza ya Big Fizzo. Sinzi umuntu wese afite foto Big Fizzo ijam the Ben ari kuravuga ijambo n'abamenyesha makuru, umuntu wese afite foto nayizane ndayirabe ayizane, avuga ati genda afite foto the Ben ari ngaha, Big Fizzo ari ngaha, bariko bishura abamenyesha makuru, ntayihari. Byavuye kuki rero Fizzo amaze gusohokana na The Ben bashitse hajya anye kuri kajya kajyango ko gusohoka abamenyesha makuru bose baciye birukira kwa The Ben. Fizzo arabiraba aravyitegereza aravuga ati none bimeze gute bino bintu acaca mu kayombero bukebuke mu ntawure neza acaca mu kayombero bukebuke acaca inyuma na umenyesha makuru igeza mukurikira Fizzo bose ahubwo je nagomba mbaze iki gitekerezo cyo kumuzana Fizzo kuri airport cyavuye Satbi kabisa kalume showbiz yawe yubahwe kuko wayikinga ibintu bikomeye cyane ibintu byashikiye Fizzo verwa babigushikira nawe kuko igani image Fizzo yagaragaje atari nziza ku muziki w'u Burundi ntibizana isura nziza jewe siniko navuga for Fizzo ngo niko ndamuvuga nabi ndikumvuga ivyabaye hajya Fizzo no mujama Fizzo ari good ari numu king umuziki w'u Burundi ariko kijya kintu cyabaye hajya je nibaza yuko bashatse kumwereka kubera Fizzo ubujye abamenyesha makuru batigeze bamwitaho ari umwami w'umuziki w'u Burundi bakacya bitaho The Ben kijya nico abantu bashatse abamuzanye hajya bashatse kugaragaza tivwa Fizzo arasohoka acaca mu kayombero ajana numwe ba styliste bita Oscar Fashion acara mutwara gushika muri ave witiwe yera pi Fizzo barajyamye yigira muri ave wita barachatinga ajya kuma Instagram yigira kuma Facebook no kuma TikTok urayibona ikibazo kimwe cyo kigaruka ati mbega kujya kwakira The Ben niwitweho n'abamenyesha makuru uri king w'umuziki w'u Burundi niki kintu cagukuye muhira kikuzana kuri airport Satbi ko ataje abantu benshi mwibaza ati ngo Satbi none ko ataje kukibuga cindege Satbi n'umuntu akunda showbiz Satbi genda mufana Satbi iyo yari kuza hajya agacahura nabige bisanga vyamubaye ko Fizzo yari kuba atari image nziza na gatoya byari kuba ari ibintu biteye agahinda je ndakunda kwivugira ati umuziki w'u Burundi vraiment urarusha umuziki w'u Rwanda ariko bajya abanyarwanda bashaka kudukina je bashaka gukina je bakoresheje kanoti bakoresheje amafaranga menshi kubera ndizeye amakutwi yansumira ndavye kuri page ya Edison Dayahoze yavuze ati hari abantu baguma bavuga amajambo jambo ngo Fizzo ngo kubera iki yaje kwibuga cindege bisigura yuko nanje ndimwe umuntu we ko aravuga amajambo Edison acavuga ati ngo ntibazi ikintu camuzanye Fizzo Fizzo yarahawe amafaranga agura ratis urumva Fizzo bamuhaye amafaranga ashobora kugura imodoka kugira ngo aze ku kibuga cindege bisigura ki umunsi bazomuha yaruta nkajya azokora nibindi bitangaje azomaramaza abafana biwe kuko kajyana kamaramare uri nk'umuririmbyi legend w'umuziki ukacushikirwa n'ibintu byashikiye Lolilo bijye bintu ndavyibuka kuri Lolilo igihe Alikibaza tuvyemeranye abantu bakunda gukurikira umuziki w'u Burundi igihe Alikiba aza mu Burundi Lolilo amengo ni bodyguard yagenda rasunika abantu egerayo kandi niwinyagaze egerayo urumva uyu yari Lolilo none biciye bishika no kwa Fizzo guys no Fizzo raba wikebuke niki kintu Vrema, big Fizzo, Vrema, Fizzo, raba wikebuke niki kintu nigize gisubire kandi kuba nigi urumva erere yahabaye ni wewe kuja kukibuga cindege ego baragwaya kanoti nkuko Edison yabivuze ariko iga image nizo kwigera ifudika ajya amafaranga arashobora guhera ariko iga image izo kwa maho none nk'umunsi yazoza Wizkid naho umunsi yazoza Wizkid umunsi yazoza Barna Boy bizoca bigenda gute ivyo ni bikiga nani reka rero dusubire kandi kuri point ikirori kigomba kibe kizoba itariki 30 ni itariki imwe sivyo bizobira hano nyine mu gisagara cha Bujumbura The Ben yarurutse aratanga ikiyago n'abamenyesha makuru barayaga neza arishura kubibazo bimwe bimwe abamenyesha makuru baguma bo mubaza arabishura ariko je kibazo naguma nibaza ati Fizzo ko yamubwiye ngo The Ben nguje mu gihugu gifise banyenecyo ubuje mu gihugu gifise abaririmbyi baririmba neza none Fizzo we uri nzu umubwira The Ben kujya The Ben akazabona abamenyesha makuru bose ama micro ari kwa The Ben ama kamera ari kwa The Ben we uri kuca mu kayombero none kweri ubwo bugabo canke igyo junja y'abaririmbyi vyukuri kabisa c'est la vérité oya iryo junja ry'abaririmbyi wavuze ati ngo aje mu gihugu kirimwe aba nico washase kwerekana kweri ah kamem c'est pas possible ibi bintu sinoshora kuvyihanganira ngo ndabicheke il faut que je dois ndafise droit yo kuvuga niyo mpamvu umuziki w'Uburundi tutagiye turacishamwo utu tuntu twaza turababwira utu erere turiko turaba n'ejo two kwisubizamwe hama ukacusanga abantu bari kwaje kuvuga ngo abamenyesha makuru ngo ba promoter ngo bari benshi bari buzuranye hajya eh bari kureka kuza gute mu gihe hari content mu gihe tuzi kwaza kuda the ben abamenyesha makuru bategerezwa kugenda batanga inkuru reka ngaruke ku banyarwanda sivyo ndizere yuko mwabonye bimwe nakunda kubabwira eh mbendaijeje fizo mwarabonye ibintu twamwitwa babwiye gihe cyose yuko abarundi dufise urukundo rurenze mwarabonye ivyo twambwiriye the ben mwabibonye ku channel ya YouTube ndibaza mwabibonye neza hari umuririmbyi w'umurundi araza hiyo mu Rwanda mu mukore nk'ivyo twe twakoreye the ben twoma tubabwira ati urukundo rw'abarundi rurakomeye kandi abarundi turatanga support zimwe zikwiye nayo mpamvu namwe tubasaba yuko mwogerageze kuduha support hakiri kare kubera iki rabingire twakiri the ben nk'umwami turanamuvugiza ingoma ku kibuga cindege rubyo n'urukundo abarundi bafise urukundo rukomeye cyane utosanga ahandi naje muri Tanzania arabingire bamwakira je naratangaye numunsi ariko abanyarwanda sinzi ikibazo mufite ga naratangaye numunsi umunsi Diamond ajya mu Rwanda bigiye nuna nivyo nabonye sinabonye ajya ma cortege sinabonye ukuntu mugenda kugira none abanyarwanda mufite ikibazo murakunda ivyiwanyu cyane gusumba n'ivya mugenzi wanyu ifuke n'ivya mugenzi wanyu mubikunda kuko mudakunze n'ivyocu twibwa barundi tuzofyonda buto hamwe imiziki yanjye idasubira kandi kuvuzwa mu Burundi tuye turaba marché kuko ndazi isoko n'urya muntu yamuzanye the ben ugiye mu papa yatanguye kuza n'umunyarwanda n'umuntu organisateur w'ibiteramo sivyo arazi uko isoko riri mu Burundi niyo mpamvu yatanze amafaranga menshi cyane gushikaho yemera kumuha amafaranga Big Fizzo aguri modoka kugira Big Fizzo ashike hajya urumva yuko ari ikintu gikomeye cyane urumva yuko ahabonamwo isoko ry'umuziki tuvyemeranye barundi n'abanyarwanda yuko umuziki w'Uburundi uri hejuru gusumba mu Rwanda ego sindiko ndivuguruza uri hejuru gusumba mu Rwanda kuko ubiravye neza ukuntu abarundi twakiriye the ben turamuvugiriza ingoma Nelinati niho yarari Nelinati yarajejwe kugira kuorganiza bajya bigeme bamushira amashugwe Nelinati yarajejwe kuorganiza bajya bavuza ibingoma nabonye ariko ravyirukamwo numu organisatrice kabisa mwiza cyane abatanga madili mu mwibuke Nelinati arakunda kuvuga amajambo menshi ku mapage ku mastati yiwe ariko numukozi arakora kandi arakora neza cyane sivyo rero the ben amaze gushika ku kibuga cindege yuri imodoka yiwe areje gutanga ikiyago n'abamenyesha makuru j'espère que mwabibonye neza ahejeje gutanga ikiyago n'abamenyesha makuru yuri imodoka harabaye cortege itari bwabe yo kwakira umuririmbyi avuye hanze I cortege ndayibuka kera barigeze kwigirira Big Fizzo kera inyuma y'imyaka ishika nko kuri 10 eh barigeze kwigirira Big Fizzo cortege ho hari haje n'aba abapolisi bapi bamuherekeje Fizzo bafise amarokete bafise ibigwanisho Fizzo ari imbere urumva barigeze kwigirira Fizzo ariko rero iyi imivunja record iinye yavunje record rero baragiye baragenda barasoka airport baja hanze haba ikintu cyitwa cortege itari bwabe mu Burundi yo kwakira umuririmbyi avuye hanze the ben aja hejuru y'imodoka yari vewit acha hano bita kuri kotebu ni ahantu hari isoko acha hano ku isoko ashitse imbere acha munsi yururuka yugururikiyo aja hejuru y'imodoka amaze kuja hejuru y'imodoka the ben hari ikintu yakoze cyatangaje abantu benshi ugiye mu type abajama barazi marketing turusha kuririmba ariko nabo barazi marketing abarundi tuvyemere abanyarwanda baraturusha marketing baraturusha marketing. Uri nzu bona umunyagwanda kuye amafaranga yiwe mu mufuko yogura imodoka ayahaye Big Fizzo igani marketing. Eh? Igani marketing. Hmm? Igani marketing. Akuye amafaranga mu mufuko ayahaye Big Fizzo amafaranga yogura imodoka ayahaye Fizzo igani marketing. The Ben kintu yakoze amaze gushika kuri kotebu yaratoye amafaranga ari mu mufuko. Atora amafaranga menshi cyane ayaterera abenegihugu abarundi bagwana ko barayatora yatereye amafaranga 5000 by'amarundi apani gihumbi apana 500 yatereye 5000 by'amarundi araterera urufyitwa rw'amahera abantu barasara mu ibarabara baravuga ati nitwari bwabo no muririmbyi nkuyu akora amateka nkaya baratora amahera barabika abantu barasara aragenda abandanya cortege ibintu biraryoha umunezero ubumunezero guys uko niko urugendo rwa The Ben mu Burundi rwagenze bashise yajya kuri kotebu baraduga bafata inzira ibatwara muri ville bajya muri ville bacha bajya ahantu bari bashikiye muri hotel kuruhuka uko niko urugendo rwa The Ben rwagenze uko niko ibisanga byashikiye Big Fizzo kuri airport byari bimeze nizere ko nagutomoreje neza cyangwa nagubwiye neza ibintu ukuru byari bimeze abantu nasanze ku kibuga cindege bagiye kumuraba The Ben cyangwa bagiye kumutegera abarundi bafite urukundo bagiye kumuha support bamwereke The Ben ati twebwe abarundi turakundana nta mutima mubi nta nzigo tubafitiye narabonye Oscar Fashion umustilista akomeye cyane mu Burundi narabonye Santi Buja umustiliste wa dramati akunda kwambika cyane dramati Santi Buja narabonye ama TV online menshi narabonye Isaac TV Isaac twarahuye narabonye hajya narabonye cameraman ho Isaac yari yahishikiye narabonye kandi Bali cameraman wa Landry yari yahishikiye narabonye The Lil TV show bari bahishikiye narabonye ibimenyesha makuru byinshi cyane Wakalai TV yari yahishikiye Buja Town TV yari yahishikiye abo bantu bose bari bagiye gutanga support namwe rero abanyarwanda turakeneye support zanyu ku baririmbyi b'abarundi baza hiyo sivyo none ibintu bamukoreye The Ben aje mu Burundi dramati ari mu Buganda niyaza genzo kwishikira kwa dramati nje kumwakira ndana batumiye namwe abamenyesha makuru zoje kwakira dramati king bamwambika ikamba we man je namana babwiye ati uyu mpeti dramati mu murabire kuri The Ben araje mu Burundi dramati ifati indege yigirie UG hari iki case kiriya wiyumvira iki abaririmbyi bazi showbiz umuririmbyi afite kazoza gakomeye cyane mu muziki w'u Burundi arabona ati haraje undi muririmbyi mu Burundi reka nicikire acha yigira UG kwibandanyiriza imirimo agenda twaye Joel tuje kwibandanyiriza imirimo agenda twaye John LR twigire muri UG kwibandanyiriza imirimo rero iki kintu nashaka gihe isomo abandi baririmbyi yuko iyo haje muririmbyi w'umunyamahanga mu Burundi ifoke mumenya ingene mwitwara mu bintu kuko utitwaye neza mu bintu wasi aba promoter barago postinga raba ku mapage ya Facebook ni Fizzo ibisanga byamushikiye none Fizzo ivyo nivyo wagiye kurondera uremeye abantu bagume yo gupostinga bakuvuga tujambo kubera amafaranga tu kubera amafaranga uhawe bagume bakuvuga ndababaye frem ariko sindabivuze kunabi sindabivuze ngo nikubera ngo ni Fizzo ngo ndabivuze kubera ndi kumvugira umuziki w'u Burundi Satsbi big up son Satsbi kutashika ku kibuga cindege kijya ni kintu wakoze kijya ni ahubwo hari yakuye kuza Satsbi omwe hari kuza basi Satsbi basi Fizzo bari yo nalinoji ntiyashize ku kibuga cindege kandi rero linoji umwe mu bantu boorganize ibi biteramo Landry promoter niwe manager wa Linoji sivyo ariko ntiyashoboye gufata muri ibivyi wiwe amuzane ku kibuga cindege sivyo ariko haje Fizzo Linoji ntiyaje haje Fizzo aya guys oya jingene commentaires zanyu gusa mwebwe ibi bintu mwabibonye gute mwebwe mwabonye ino video mwebwe mwabonye muri ko murabona izino post za Big Fizzo kuma page ya ma Facebook abantu mugomba mushira ko ku Facebook bandika ibijambo byinshi bitandukanye mwe mwabibonye gute byabanezereye abafana b'umuziki burundi mwajyohewe nivyo bintu byashikiye Fizzo eh tuzosubira another day.